Ngunikela yonkimpilo yami kuloleli pupo nizeli ofizika
Sandazimisele usebenze ngamandla namokuzikhandla kuze kuyokutaya
Ngifuna ukuzindela ngibe nento zami ikhaya elifudumele ranzima zinde
Iposh Panamera dadlada entabeni
Love will